Makhe senze ke omnye umzekelo we-systems of equations. Kule mizekelo ke siza kuba ne-equations ezingenasisombululo, ezingagqibelelekanga ngenxa yokuphangalala kwazo. Masithi ke sino-3x, sithabathe u-4y, lingane no-13. Esibini ke ibe ngu-y, alingane no--3x. Sithabathe omnye o-y. Siyabona ke ukuba kwezi equation zimbini zithande ukungaqheleki. Bake siphinde ke sizibhale ngokutsha ezi equations zethu. Eyokuqala besithe sino-3x sithabathe u-4y. Alingane no-13. Nale isibini ke siyibhale kakuhle ngokuthi sithabathe o-y kuwo omabini lamacala. Masibathabathe ke aba-y kuwo omabini lamacala equations. Sishiyeke nokuba u-0 ulingana no--3x minus 2y. Sibe ke siyibhalile ukutsha la equation yesibini, masiyibeke phaya ecangwa leya yokuqala equation ngokuthi siyibhale ngokuba ngu--3x minus 2y ulingana no-0. Xa siyijonga ke ezi equations zethu kuza kuba lula ukuba senze la nto kuthiwa i-elimination besiyifunde ekuqaleni. Masidibanise ke namacala angasekhohlo ee-equations zethu. Siyabona ukuba u-3x no-minus 3x bayahlabana. Aphinde u-minus 4y no-minus 2y sibadibanise kusheke u-minus 6y. Kweliya cala ngasekunene siza kudibanisa u-minus 13 no-0 sisheke no-minus 13. Masiyibonakalise ke loo nto. Bahlabane u-3x no-3x sishiyeke no-minus 6y ulingana no-13. Loo nto isinike ukuba xa sihlahlulela ngu-6 macala siza kushiyeka nokuba u-y wethu ulingana no-13 over 6. Nanjengoko ke sifumene u-y, masizame ukufumana u-x. Sisebenzisa la equation ingentla. Apho sino-3x sithabathe u-4 endaweni ka-y, sibeke la minus 13 over 6 lo besimfumene phaya. Loo nto ilingana no-13. Xa siyisombulula ke sibe no-3x simdibanise no-26 over 3 ophuma xa sithe saphindaphinda lafo ngo-13 over 6. Sitsho ke ngoku siyibhale sibe no-3x sidibanise u-26 over 3 ngasekunene sibe no-13. U-13 ke yena ke singambhala ngokuba ngu-39 over 3 ukwenzela sizokwazi ukusombulula amaqhezu ethu. Sitsho sithabathe ke ngoku 26 over 3 macala. Xa sithabatha u-26 over 3 macala siya kushiyeka nokuba u-3x ulingana no-39 over 3 sithabathe la 26 over 3. Loo nto ithethe ukuba ke ngoku siza kushiyeka no-3x over 3 ulingana no-13 over 3. Siphindaphinde ngo-1 over 3 ukuze sikwazi ukushiyeka no-x kweliya cala langasekhohlo. Loo nto isinike ukuba ngaba u-x wethu ulingana no-13 over 9. Sibe ke ngoku sifumene u-x wethu phaya kweza equations zethu ukuba u-x ulingana no-13 over 9. Lo gama u-y wethu elingana no-13 over 3. Ezi mpendulo ke sizifumene apha kuthiwa xa zibizwayo yi-consistent system of equation. Masibhale ke loo nto sibonakalise ukuba kuthiwani na xa zibizwayo ezimpendulo. Kuthiwa yi-consistent system of equation. Sisifundo sethu sokuqala ke esisifumeneyo kwezi systems of equation. Makasenze ke omnye umzekelo sibone uba singafunda ntoni na kuwo. Umzekelo wethu omtsha masithi sino 5x sithabathe u 4y loo nto ilingane no minus 1. Siphinde sibe no 10x o negative sithabathe u minus 8y loo nto iyonke ilingane no 30. Kunganzima ke ukwenza i-elimination apha kuba azikho izinto ezihlabanayo. Kodwa ke xa sinophinda-phinda la equation yethu yokuqala ngo minus 2 singanazo izinto ezihlabanayo. Xa siphinda-phinda ke la equation yethu yokuqala siza kuba no 10x minus 8y olingana no 2. Kuba siphinda-phinde la equation yethu ngo minus 2 masiyidibanise ke kuleyayo yokuqala. Xa siyidibanisile ke la equation yethu kuleya yesibini kweza equations zethu siza kusheka nokuba sino 0x simdibanise no 0y alingane no minus 25 kweliya cala langasekunene. Ibe impendulo yethu ke ingu 0 ulingana no minus 28. Xa siyijonga ke le nto ayinokuba yinyani kuba asinakuba nempendulo enje. Loo nto ithetha ukuba ezi equations zethu azinasisombululo. Xa ke sifumana ukuba into esiyenzileyo ifumeneke ingu 0 kuyanyanzeleka ukuba u-x okanye u-y balingane nento. Le nto ke kuthiwa yi-inconsistent system kuba ayinasisombululo. Bake sikhangele ukuba ithetha ukuthini na le nto yokuba impendulo i-equation yethu ingabi nasisombululo kwezi system of equation. Masiyijonge ke ngokuthi senze umgcamanani wazo ezi equations. Leyokuqala ke i-equation besithe ngu-5x minus 4y ulingana no 1. Makhe siphinde siyibhale ke sizikhumbuze ngayo. Besithe phaya kula equation yethu yokuqala sino 5x minus 4y olingana no 1. Makhe sizame ke ukuyisombulula ngokuthi sisuse u 5x macala. Sishiye ke no minus 4y olingana no 5x plus 1. Sahlulele ngo minus 4 ke macala. Sifumane ukuba u y wethu ulingana no minus 5x. Sidibanise no la 1 over 4. Ibe yi-equation yethu yokuqala ke leyo esa kuyibeka kumgcamanani. Make siye kule yesibini ke ngoku i-equation. Sibone ukuba singafumana ngantoni na xa sinokuyibeka ngokuba ngendlela yeslope nayo. Eyesibini ke i-equation sino minus 10x sidibanise u-8y alingane no 30. Sisuse u-10x ngasekhohlo sishiyeke nokuba u-8y ulingane no 10x minus 30. Ukuze sishiyeke no y ekhohlo masahlulele ngo 8 sitsho sishiyeke no 8 ulingane no 5 over 4x sithabathe u minus 15 over 4. Senze iphutha ke kula equation yokuqala xa sahlulele ngo u minus 4, 5 no minus 4 sashiyeka nokuba sino plus 5 over 4. Masitshintshe ke siyilungise. Kuba sifuneke sibe no plus 5 over 4 kula equation yethu yokuqala. Make sijonge ke zombini ezi equation. sibone ukuba yintoni na oyiqaphelayo. Siyabona ukuba ezi equations zombini zinezilophu ezilinganayo ezingu 5 over 4. Kodwa ke zine y intercept ezahlukileyo. Bake sizibeke ke kwi graph sibone ukuba siza kuqaphela kantoni na. Masizobe ke igraph yethu. Le yokuqala ke equation, i-y intercept yakhe inqumula ku minus 1 over 4. Phaya ezantsi kwi y intercept, isilophu sayo ngu 5 over 4. Loo nto ithetha ukuba xa usiya kanye ngasekunene kuza kufuneka unyuke imitsi a1.2 ukuya phezulu. Ubeke umgca wethu uza kusuka phaya ezantsi ngasekhohlo unyuke uye phezulu ngasekunene. Lesibini ke equation, i-y intercept yayo inqumla ku minus 15 over 4. Yona ke iza kuba phaya ezantsi kwi-y intercept yethu. Masiyandise ke i-y intercept yethu kweze ibonakale kuba la minus 15 over 4 uza kuba sezantsi kakhulu kunala nto besizobile. Masandise ke i-y intercept yethu. Isilophu sayo ke siyafana nasaleya yokuqala ngu minus 5 over 4. Loo nto ithetha ukuba iza kunyuka ngokufanayo naleya yokuqala. Masijonge ukuba yintoni na esiyiqaphelayo ngezi equations zombini. Ezi equations zombini ke ziparallel njengesiporo setrain. Azinakuze zidibane kuba zinezilophu ezifanayo kunye ne-y intercept ezingafaniyo. Loo nto ke ithetha ukuba ayikho impendulo efanayo kuzo zombini ezi equations. Kuba laa line ingentla ichaza zonke impendulo zala equation yokuqala. Le ingezantsi ichaza zonke equation impendulo zala equation yesibini. Yiloo nto ke besisithi sifumene laa mpendulo sayibiza ngokuba yi-inconsistent system kuba impendulo zezi equation zethu azinakuze zifane. Bake siphinde ke senze omnye umzekelo. Masithi kulo sino 4x sidibanise u-5y alingane no-0. Siphinde sibe no-3x sithabathe u-6y sidibanise u-4.5. Ayingomzekelo omhle ke lo kuba awuzukusibonisa le nto sifuna ukuyibona. Masimsuse. Sithi sino 3x sithabathe u minus 7. Loo nto ilingane no-1. Masiyibhale ke lo mzekelo wethu mtsha uza kusibonisa le nto sifuna ukuyibona. Sino 3x sithabathe u-7y alingane no-1. Siphinde sibe no minus 6x sidibanise u-14y. Loo nto ke iyonke ilingane no-minus 2. Make sifumane ke ukuba u-x no-y bethu balingana nabani na kwezi equation. Make sitshintshe ke ngoku sibuyele kwi-substitution. Nangona i-elimination irhaleleka nje kulo mzekelo. Hayi kodwa nyhani ndicinga ukuba masisebenzise elimination kuba yiyo into ezasenzela lula izinto. Masiphindaphinde ke le equation yethu yokuqala ngo-2. Xa siphindaphinda ke sifumana ukuba u-6x minus 14y ulingana no-2 xa sithe saphindaphinda la equation yethu yokuqala ngo-2. Masidibanise ke ngoku la macala angasekhohlo. sifumane ukuba ngaba u 6x no minus 6x bayahlabana ibe ngu 0 aphinde u 14y no 14y bahlabana aphinde u 2 no 2 bahlabana londo isinike ukuba ngaba u 0 ulingana no 0 lona ke into yenzeka apha ibizwa ngokuba yi dependent system siza kuyicacisa later ke ukuba yintoni i dependent system khumbula ke xa ufumana impendulo ecacileyo masithi u x ulingana no 1 leyo kuthiwa yi consistent system xa ufumana u 0 olingana no 5 leyo kuthiwa yi inconsistent system kodwa ke xa ufumana ukuba u 0 ulingana no 0 leyo into kuthiwa yi dependent system loo nto ithetha ukuba le yimigca emibini efanayo naxa ingakhangeleki njalo ukuqinisekisa le nto ke masizibhale zombini ngokwendlela yezilobo masiqale ngale yayo kuqala sino 3x minus 7y olingana no 1 sisuse u 3x ngasekhohlo sishiyeke nokuba sino minus 7y olingana no 3x plus 1 sahlulele ngo 7 sishiyeke nokuba u y wethu ulingana no minus 3 sahlulele ngo 7y sidibanise 1 over 7 masenze ke neyesibini ke equation sino minus 6x sidibanise u 14y londo ilingana no minus 2 sisuse u 6x ngasekhohlo sishiyeke nokuba u 14y ulingana no 6x sithabathe u 2 xa sahlulela ngo 14 ke macala siza kusheka nokuba u y ulingana no 3 over 7x siphinde sithabathe la minus 1 over 7 Make sizame ke ukuzoba igraph sibone ukuba ngaba ithetha ukuthini nale nto la independent system sizobe ke iy intercept yethu kunye nex axis yethu igraph yethu ke iza kusuka ngezantsi kwiy intercept ngasekhohlo inyuke iyokunqumla kwix axis ngasekunene ngenxa yesasilope u 3 over 7 nala y intercept yethu engu minus 1 over 7 nale yesibini ke iza kwenza kwalonto efanayo kuba iza kuhamba apha kuhamba le yokuqala zonke impendulo ezikulamgca wala equation yokuqala zifana ncakasa nempendulo zala equation yesibini eli gama ke silisebenzisayo ukucacisa ezi equation sithi yi dependent lithetha ukuba ungakwazi ukufikelela kwiimpendulo zenye equation ngokufumana enye ngokupheleleyo ke le nto ithetha ukuba enye i-equation ixhomekeke kwenye i-equation xa unokuthi u-x ulingana no 1 uphindaphinde u 1 ngo 3 over 7 udibanise no 1 over 7 ufumane ukuba u-y ulingana no 2 over 7 loo mpendulo ke yeyazo zombini ezi equations kuba inye i-equation ixhomekeke kwenye nokuba ke ungasebenzisa eliphi na inani make sizikhumbuze ukuba senze ntoni na kulo mzekelo kulo mzekelo sifunde le nto kuthiwa yi-consistent system saphinda safunda i-inconsistent system saphinda ke safunda ne-dependent system zizinto zontathu ke esifuneka sihlale sizikhumbula kulo mzekelo siwenzileyo kule mizekelo mithathu siyifundileyo kwesi isigaba